ngobye 1-0 naye tegubadde mwagu naye nfunye chansi ne njikozesa n'endala ne zigaana ne nsobodde okufuna obuwanguzi obusooka
okukoba omupiira kuno kubanga tubadde fair and a camp omupiira tukuyinize mu bulungi mwebale nnyo